Masibambe ngaso sibini Jesse ukanti amabutho ombutho we-ANC kumasipala ombaxa we-Nelson Mandela Bay athi ziveki ezimbini ngoku elala kwiofisi zalo mbutho iFlorence Madomela ngenxa yokungafumani ii-service certificates ekubeni elwela lo mbutho ixesha elide ngexesha lengcinezelo ukanti ngoku zawuthetha nosihlalo wamabutho apha kumasipala ombaxa we-Nelson Mandela Bay utata uLux Madoto etata benifuna usichazele ngesona size kabani sokuba namhlanje na nibambe oluqhankqalazo apha eFlorence Madomela.
Ndiqale ndilungiselele ndingunobhala womkhonto wesizwe Liberation War Veterans kule region. Esona sizathu silapha ngoku yinto yokuba igqithile iminyaka i-30 amabutho e-neglected engahoyekanga. Siyafa abanye abafumane nethuba lokuya kufumana uncedo kwicala le-medical, sine-psychosocial illnesses because we engage emfazweni sibancinci. Inye into ebangela uba singangeni kwi-database yinto yoba ngoku kuthiwa asina-service certificate. Inintsi le nto ithethwayo, uDMV uthi ngapha hayi andina-service certificate, yile nto singakwazi unifaka kwi-database. I-service certificate ke ikhutshwa yi-ANC, sithi noko ngoku kwanele i-ANC isilibele yasibhekelisela phayana, sizovala neofisi de sifumane i-service certificate sethu. Ayiyo nto senzela ifavor ngayo le, yinto esilweleyo. Ukhomrade utatise lo ulapha ubuya ejajini, ukhomrade uflyer naye ukhona apha phandle ubuya entanjeni wayegwetywe lintambo. Silwile apha kulo mzabalazo ngoku xa kufika saziwa ngoku xa kufika kwixesha lokuba kubheke kuko abantu bayabhenefitha. Kukho into edla ngothethwa ke kuthiwa sasingalwela ubhenefithi. Akekho umntu wayelwela ibhenefithi, umntu wayelela ukhululeka iSouth Africa, but freedom itself is a benefit, is a benefit we never thought we will reach. Xa sesifikile kuyo ngeke usixele uba masinasilwela ngabhenefithi because naba batshoyo bakoomapalamente akho nomnye ndike ndimvethi hayi ndandingalwela ubhenefithi mna isalari yam mayihambe iye kwi-ANC njengomntu ebengalwela ibhenefithi. So mayibe ngamabutho odwa afaye indlala umane kuthiwa silwela ibhenefithi. Ngoku sifuna ii-benefits zethu, sifuna ii-service certificates zethu, siyivalele loo nto neofisi.
Ingaba mhlawumbi lixesha elingakanani nina nithethathethana nombutho we-ANC khona ukuze izikhalazo zenu ziviwe ngulo mbutho?
Umbawa amabutho umdala i-ANC ayazi asiqala uvala apha about 5 years ago, more neenkokele zazikhona sivala apha silwela amalungelo wethu. Sashiywa thina more than 30 years ago ngo-1993 ngoku senziwa integration, sashiywa ngaphandle. Ethi ke ngoku usukela ngoko okoko sithethe, but ke ngoku le nto yokuthetha smart ibangathi ungenzelwa into ngoku nimke nithethe hayi kube ngathi izawulungiswa. Besine 3 weeks enento silapha kwezanyanga sivalile, kwenza ikomiti kwathiwa kuzawulungisa into zethu. Iphelele esithubeni nalo komiti kangihlalele imithingi enye akho nto iyenzileyo. Xa sibuza ngoku kuthetha into engavakaliyo ngale nto ye-service certificate, yile nto ke ngoku sisithi kuleni game sizovala, asiphumi singaziphethanga i-service certificates. Okanye ke banosike bazosibulale lapha eofisini ye-ANC. Asiphazami nje besinxibe iikhala ze-ANC, we are members of the ANC in good standing. Noko 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 asothuthu kathi singimihlwembe kwilaa nto kwikhaya lethu. Asiyindawo thina apho, singabalapha sizawuncedwa apha futhi.
Mandize kuwe ke tata, bendifuna uqonda nanjengoko namhlanje niye nabamba olu qhankqalazo apha eFlorence Madomela, ngaba mhlawumbi nina ziintoni ezona zinto uqomboke zingumqoka okanye nizinqwenelayo ngaske i-ANC izenze kwaye benichaphazela kaphi ukuze nizothatha eli nyathelo namhlanje?
Ya mandibulele ngutatiselo kuba kamzaca. Sisenza nje ezinquleqo, sibabizile abe-ANC, sizibizile inkokheli, azizi kuthi eleke sizibiza azithathi nyawo. Siyazibiza ziyathembisa, hayi siyeza, hayi siyeza, bade bathi abazoza belugcudwana, so bazoza beliqela then basihoye kuyo yonke ke loo nto leyo ayenzeki. Oko sihleli sijongile siyathenjiswa qha. Ngoku siyathenjiswa, sithenjiswa ngonobhala kuba unobhala uyeza umbalula. Siyathenjiswa uyeza sihlale silinde nyamalala kuthi cwaka emveni koku. Nethi ba ke saphuma apha kwezi ofisi kuthi cwaka sihoya nohoya. Yiloo nto ke siqonde ukuba masithathe la manyathelo sithi asiphumi apha iisevisi singazifumenanga. Zonke izinto sizikhalelayo siyazifuna. Sinezivubeko kule ndawo sikuzo, sinezivubeko zalo mzabalazo. Asiqhankqalazi kwenye iofisi, siqhayazela kule sinezivubeko zayo. Yiloo nto ke tata.
Inkosi kakhulu ke tata. Lo ke babukeli ibingutata bebechazela malunga nokuba zintoni izikhalazo zabo bona bengamabutho balapha kulo masipala ombaxa weNelson Mandela Bay. Nalapho ke besichazela uba ngabesona size kabani soba namhlanje babambe oluqhankqalazo kungenxa yongafumani i-service certificates nalapho khona ukuze bakwazi ukuxhamla kumbutho eANC. Now back to you in studio.